ayikho into edlula imfundo. Bahambe bayesikoleni bayofunda. Bahloniphe esikoleni, bahloniphe nabazali babo. Bazayithola yonke into abayifunayo. Bangathi sesiyazi. Mhlaba wethu, no. Imfundo comes first for yonke into.